U-Andre de Ruyter uthi lezinkinga zase-Eskom ezikhona njengamanje sekuyiminyaka engamashumi amabili nanhlanu kwabonakala ukuthi izoba khona. Uthi iningi lalezinkinga ngeke ikwazi ukuthi zingaxazululwa yona i-Eskom. Umsebenzi wayo kwi-Eskom ukuthi ihlinzeke izwe ngogesi, kanti kungumsebenzi wayo futhi ukuthi yenze isiqiniseko sokuthi izwe linogesi owenele ozosatshalaliswa ezweni. Kodwa ku-de Ruyter uthi lona umsebenzi onzima kakhulu ngenxa yokuthi ingqalasizinda inakekelwa ngendlela efanele, iy'kweletu zomasipala, ukubhozonyelwa kombuso kanye nenkohlakalo. Uthi-ke ezinye iy'nqumo ebeyiphazamisa ukusebenza e-Eskom ukuthi uhulumeni wayengayithathi iy'nqumo uma bekudingeka ukuthi ayithathe.
In terms of the legislation, and there's some case law on this as well, the municipalities are primarily responsible for delivering electricity, but not exclusively. Eskom also directly delivers to some areas.
Usemangalelwe-ke enkantolo uhulumeni njengoba ezama ukuyovimba indlela abhekana ngayo nodaba lwenkinga yogesi ukuthi lithathwe njengento ephambene nomthethosisekelo wezwe kanye nokwenza okuphambene namalungelo abantu.
One cannot say the one is not the responsibility of the government. To what extent this is a constitutional obligation, because it is not explicitly written into the constitution that there's a right to electricity.
Encwadini efungelwe u-de Ruyter uthi ukusuka ngo-1998 ayikazi ibekelwe eceleni imali yokwenza ngcono iy'phehli ze-Eskom kanye-ke nokukhiqiza ugesi owenele nokuwumsebenzi wehhovisi lezamandla kanye namagugu ambiwayo. Ngaphambi kokuthi sisemoyeni sithole iy'ndaba ezithi useyagcina kusasa emsebenzini okhulumela i-Eskom kuzwelonke, usikho nathi mantshantsha.